Toko whitu ngā mema Māori o te rōpū reipa, e ai ki a mitariri nui, e whakai ana rātou katoa, me heke iho a Phil Goff.
I tāku mohio karakau he tangata kārita whakai. Shane e tū, e tino hihana ki atu,
mawaike. I've never tripped up, I've never stuffed up, I've done the job.